Mary, ine ile the best one ever.
My mo kya lokho kudi.
Uthi so inspiring.
Thank you, thank you, thank you so much. Kera wa itse keng, thera ya ka fandaga. Ine se mo mangkalang kaleng jalo wa itse.
Ke a itse. Ine bora borang.
Wa itse lo tsena wena mana. Ampuri ke roba la plus kwa rago. Ha ya opela Lion of Judah.
Ke se mo go bua nnete le le ligile flat ka mo.
Mare no gore wa ine le praise so.
He bathong. Nyaya. Gore re ka go praise.
Thanks.
Ya, pastor ne re bua ka documentary ya ga pastor Mogotsi la ko Living Christ Church.
Man ke top class. Emi more me.
Plus bari wa itse e produce tswe ke BBC.
No, why BBC ka mi rela selo sa sentse njalo ka that stupid church of his.
Gore ya gore pastor Mogotsi is the man. O hitlhelela mo wena tlhong o palelwana.
Ga gona sepe sa gagwe se se ka nnang bigger than mine.
E tsaya ke makane go goreng bane ba mo direla documentary. Wa itse die man man. Ya, pastor ole wa itse ke pilara ya community.
Yes.
Ya yona, it was eye opening.
Ka re ene le documentary ya metlholo ke kileng ka tsamaya ke e bona.
That's ridiculous. Rotlhe ra itse gore the best documentary ke Titanic mos.
Pastor, Titanic ga se documentary ke fiction.
And le lerato la nnete ne le la Jack le Rose. It was real.
Yo rata go botoka.
Smoky, it's you, Noem. My parents, I am not going to show me.
I'm going to go to the house.
O tsontse itumele gore wa itse ke motho wa mosadi o go setse morago. Hao.
Mona tsotso ma o tlhaloganye mix man. Kana ha se botomanyana hela. Re bua ka mosadi mogolo, ka motho o motsohe wa bogolo golo golo tala.
Hi. Ka se mong lo wane. O ba re bukulu kumba le tsanjana.
Kana re bua ka motho yo e leng gore a ka nna a le teng ka selalelo sa bohelo sa ga morena Jesu.
Eja gage e ketosampana di busa.
Go di busa te fela. Jaanong ke mo ga ke sa kgona go tswela ko ntleng.
Mare goreng ke ne ke otlhaiwa ka go nna sexy soon.
A ya le e kwara ya wena a ya le tsile me o shikumile jo tshi laba ku ya
dirarire ka re ke bone metlholo ya tso go go gompieno
ke se re re tshunele le kharim
ya ska tsameka yalo no ne ke le ko Living Christ Church gompieno ke lo ntsha diaparo tsa NGO ne tjo ine ile pet
bon don't tell me that this has something to do with his dumb documentary
a u tlile ka yona
a ke re di three stooges tsa mo ga di etse go bua.
And wa itse ga se bona fela gore mongwe le mongwe o batla go gaba di shoulders le pastor lo tlhaileng mo TV. It's impressive. It's a massive hit.
Lena, I'll give him a massive hit.
E tlhomo ska nna mine a. Lena ne ke shebile. Ha yona it's impressive man. Hey, ka re story sa bophelo ba gagwe. Se gagamatsa man.
Lena story sa ka sa gagamatsa. Ke simolotse go rera ke na le 19.
No, that's impressive man. Hey, according to film yele, gato pastor Mogotsi o simolotse go rera at age 3. Ibile loko la ela ntla ene le in Jesus name. Hallelujah.
Maka, maka. Go go re maka ke trade ya gagwe ne.
Yeah, he'll make a good politician.
nna ga ke di itse tseo marei o ka re ke nnete
fa morata thata yana Matlakala ke eng o sa nyale le ene
e bane ba ngwane ba anya la misabeni yo
o balaka emo
ona e ka mmati milione ya mmakgwebo wa motlektor o itiretseng brand ya gagwe ya toilet bona dipitcha
pitcha hiba a goloa ke toilet ya gauta mo
smogi wa fetiba ona di tv le dikulu ja flat screen ja gold bona di talista yena kitchen i gold na bidli ya gold na tiger
a le tiger le yona ke a gauta
hai masmoki a
huko
hao itlo go swa mose yo village village fan so sha yena no bona mandulo o smoki ke ntlogela go huta
Quién es yo? ¿Quién es motor un patán? ¡Ay, no!
¿Quién es Smokey? ¡Yay! Smokey, your lucky Satan.
Bon.
Bona ne mamela tu papa au motho gaswa ke no no and then na le wena eh bona wena tlo go ja tsa bagage botle
e nio ai kona he ha ntla ke nyalla mosadi for check gagage ne
smoke bona seso a uri hetla o titwa uri munhu jigiti jigiti seso nyana se wena ha e unge nguchati hi mhaka ya malembe ya Sibula kuyinzweso. Smoke bona mama. He, o tiba njani kuri munhu lowani munhu wa mahanyelo ya kahle, wa mbili yo saseka smoke bona, bona ntiso.
Ne, ya meskini le nna ke. Ke shibile thata mo ditibi gonya.
Ntsike, smoke, ni shebe papiki. Wana ke a uitse. O na ba to chance. Mona ya chance tu smoke.
Ya go siame. Go siame. Ke ka mona ga nosi hela, ga nosi net. Ya. Ha ile gore ke ta tsholla go mo bona. Ke tla be ile gore ke morata ja ka motho hela. Net for chelta gagwe.
Tla. Listen is laba ko me. Wa tswa mina gore ni kongetela bushaka le tswana. Kuri ba bushaka bza re rando ntsena. Ha bona, ha kuri mina ko mjane ni laba ku dikuma ni tsame a toilet ya golidi ni ti pfuna ka yona. E bo and love zone. Lerato smoki mofe wena o na le lerato mone ya lona tu papiki tsa kopa tu ne Chris smoki
no what's this skill sejano huh camera you're hanging all the pretty pictures
I mean, I computer on the BBC.
Well, that is all I could do on the little small budget. Don't peel any.
No. Look, we must get bigger things. You said you hate a movie. You have pasta mo khotsi wa bona. But ki camera e feng eto nna ere ka e dirisang.
Oh, that should be the iFX 4.
Are be rekise iFX 4 in 3D. Ke batla gore di viewers ga di dutse mo roomung. Ba bone ka re ke dutse le bona mo roomung jalo wa bona.
Okay.
Ibile wa itseng. Ke batla go be le di sweeping helicopter shots wa bona tse tlhagisang kereke wa bona o ke batla o nkire Batman ya ba Kriste ke lwantsha satane ka thero
go siame mme kana o itse gore seo se tla nna very expensive go feta lona budgeteng yana o mphileng yona
wena o ska waria ke tla saiba sengwenyana wa bona jaaka kitchen soup a ke re wa itse gore batho ba ba homeless ba ga ba tlhoke nama mo shopong ya bona ke
okay you are the boss
yeah mokgosuna gana gore o betere eh Jano, with love on my third dimension.
In, ufambe njani ka data wena?
It's a mile, man. He, yo tsoma mara mosadi mkhulunya lo lo watsenwa ne.
Hey, witsi, na ke nna o ke ya ko restauranteng ke ithaya kere re tlana le ga sales cup e e monatenyana. E ke a ga ke etsa jagetse gore re ko ga gagwe kwa. Ebone ya re hitlha ko teng ko ga a batla go khunela ka di-hana boy mo beteng. Im a batla go dira di-hotels mo go nna ebile a batla gore ke mo henahene ke mo dirediro. Nna ke seile yong ebile ke batla go tlhola ke ya koo
veeeeeaparinyana
rete
ke na le delivery for Mr. Smoky e kopa o nsaenele fara nsaenele
ke delivery ya somanyone e
kontle
yo Smoky insimbi ya majeremani top of the tatana tata jo Smoky
a o sure gore ke yana
ke sure ra e tswa ko Miss Mutu ke yana
koloi ke eo mokhunyana wa ka ke go gopotse thata Sheron
pakiti mano Smoky seketa a o seza o endla sa maswangu na yena e loko o endla leswiya u ya kuma dindlu dya mabayibayi musi
seketa wa soma hi a ke na sipe yo nene exanly die day ntuni
vana we akhaonto ya motlakase le metsi kgwedi e di ko godimo thata ke a tlhatlhosa kgwedi e tlang ke a tima the whole month right
Smoky bo bona papa Smoky ni langukisa
bona
i byona vutomi lebyi lava ku ta byanya lebyi Smoky
ni vavula na wena
mirho lava ku hanya so u pfaleriwe njhe hi xiharhi la garachinyana leya ratau Smoky a wu lavi toilet ya wena ya gold a wu yi lavi wa swi tiva ku ri na wena u va na mati u wa tirhisa hi ndlela leyi wena u swi lavisaka swiswona vona Smoky vona ku ri kuma sweswo ne papa vusiku bya yi one ntsena nkhoma Smoky na kombela tu ku nkhoma u ba ndhawu liya Smoky u yi ba switwana
xi ba switwana Astwala. Okay, go siame. Mara ga nosi, nosi.
Ma Smoky. Wa sta go le go kumile, ngwa mtlangisi.
Langisi.
Uba. Tsuka na go.
Mantle mo ke di vur di helicopter di crane le di green screen e ho ka ke ntse ho tsala jo o se Josephine ne ke re go bona so jo nga re go tshutiwa di Avengers
ka itse exciting ne kore hanke ke le Avenger nke ke le Black Panther ne
mo la ke Black Panther
la go bula gane ke re Panther wa go tlola budget
tsene le mantlwana
tsenere pasta
di a boa ko ntle
don't worry wena shoti tsamaile sentle bona ebile re hetsa go shoota di great effects tsa ka tsa short wa itse ke bofilwe ka diterata ke hologela mo kerekeng wa bona jaanong ka post production re le go ntsha diterata ba enga le batle ba bang holosa go tla ko le godimong ba ntlisa mo lehatseng ke tlile go dira tiro ya ka
re tshwanetse re stope production e before kereke e nna yeta malbankrot
don't worry wena wa bona ha movie yena etswa mo lehatseng e ba the great documentary re winner the best Oscar ke a go bolela ro breaka record mo box office re dira di-million
man mare ke a e bona man o bolela gore dileng ya gona groote yana aman pastor man ke kopa interview le nna seo senior member wa kereke
ke nna stara sa movie e lona le otlhele tlabe le le di-extra wa bona
pastor ke kopa autograph
hai wena sere o encourage-a dilo tse di wrong wena
Smokey, man. Smokey. Palamaso. O banda ulia.
That was beautiful. Now tell me, how important is music to you?
I want to ask Spike Lee. I'm not going to be able to come in. If hero. Marija no ke batla go bolelela ka di hero tsa nnete tsa Motlexdorp. Bana Spike, bana. Bana ke bona di hero tsa community, eh?
Ke a bona gore bana ke everything mo go wena.
Yeah, ke ka foo itse ke sireletsang le innocence ya bone wa bona.
So kereke ya gago e ke save heaven actually mo baneng. E dula e ba sireletsa mo dikgokeng tsa ga Satan. Tse di mashwe.
O e beile bontle go ngheta wena o itse.
Cut. We have to stop the shoot.
No, Spike. The show must go on.
Bona, Pastor, you don't understand. There's only two cameras that IFX for most South Africa. And I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I can't believe this. Go to Smokey, and I sent a movie or a car, and I tell you that I have to go to the house. But I'm going to go to the house.
Hey, Pastor. But I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Well, don't worry. The cutbacks are somewhere else. Jaka salary ga sirelo wa bona. A ke re wa mona mo se tlar mo se motho o ka re ga je mo se.
Hey, ke me ra ga ho.
Smoke. Ushap, bubona Smoky, anbabulana sisla baba social work come on, but u fano taba bona hi xihata, sikuru loko nga vabona u nge recover ka stress leswi.
Hey Smoky, hey akatlakatseu, tlokupa maitshwarelo. Askisi Smoky, ke ka ntseba ke maikutlo. Ka jaga mabane, askisi.
O tsetsele baltalari tsao go mo dira gore ke bogola.
Ka senkinga mala bini.
A ke botle go go please. E bela ha ke sa kala ke botle re kopane.
Ha
ke tsena ke mo tshile ba.
Ke tlhaloganya. Tso.
Ke kokwan. Hey, mo nne le tso mena matso. Mina nchani kabela muni fo chole lo kang papela matin. Wape yanga na.
Dumela pasta.
Nakhani.
Ha? Ke tsere invoice ya movie wa gago go tswa go Spike Lee.
Oh, I'm sure it's not bad, eh? A kompolele. Sirele o tla dulana go e kae a sa crepe. 2-3 months.
About 60 years.
Jano khang ka rekisa kidney e one nka kera bokae
e ka selekane
both of them
still e ka selekane le tempasta tla bo shule man
no, marlesho is not a bad idea right now
Marakang kong rungono di rajana mar. Kona yanong yana, that production company to resua. Le benke betsa diyo sa rona.
Mtarwe, heady seats, a 7 stars, pasta. Tsapa we to meet.
Yeah, but hey, we had a good run, guys. Nani kere 7 stars, kape kane yedi.
Papa.
Dumelang.
Le
kae?
Le
teng. Ke tla kopa maitshwarelo ka selo se diragetse mabane.
Kana mma ke mang gape?
Oh, ke mosadi ola o thubileng equipment ya lona ya movie.
Okay.
Yo, o aski setlhe mma. Ne re sa go bone ga o tlhobotse costume.
Ke sorry gore le la bona seo. Fela ke tlo bakanya sona seo se le se boneng mabane.
No, I don't think you'll be able to afford it.
How? Who says? Nna ke owner ya Mutuba and Mutuba's toiletry. Nna tiro ya me ya go seng, business ya me ya go seng, ke dira le mo toileting ya gold plated, if you care to know. I will afford it, baba.
Yay, great news! Hela kwa ntle ga di-cost tsa kwa ntle. Di-cost tse ding still di tlo re dira bankrupt.
But you have to meet me halfway, baba.
No, sengwe le sengwe. Ke tla dira sengwe le sengwe.
Hi there. Ke nna Pastor Tlong. Ke na le maemo a setla se se sa itshwareng. Me motlapologo o itswela hela. Ke ka mo ke dirisang Mutuba and Mutuba adult diapers.
Let's set up for the next one, guys. Mm-hmm. Is the Lice shampoo.
Yes! Yes! Job well done, Pastor.
Ele gore jaanong ke tshwanetse go dire how many of these embarrassing ads gore ke kgone go patala molato wa movie.
10.
Ke ka gore Mutuba and Mutuba adult diapers di dira gore ke dule ke sa kgamathela.
Yo, Pastor! Karo wa itse ke, o ne o batla go bontsha bokgoni go eta Pastor mogotsi. Nyaru, o kgonne!
Nona e tshegane,
nona. No, mare Pastor o dirile batho ba e kona. Ga gona le nna metsi a elela-ela mana e ke tla tshepa Mutuba and Mutuba.
Wa itse ke, nako eo ga e kgakalane. Jase Omtrent da. Le nna o kana wa i-check-a down under.
Pastor we, ke patetse tšhelete ela ne and-e ke tlo patela le molato o otlhe.
Re a leboga thata mma Mutuba and Mutuba. Ke a re tata o re thusitse thata.
My pleasure. But ke kopa maitshwarelo kwa wena about everything that has happened, ne? I'm very, very sorry, my darling.
Nyanyanyanyanya, go siame nna, o se ka tshwenyega. Ebile le psychologist o thusitse thata. Ga ke tlhole ke na le dinagamele.
Go gontle yang, go gontle.
Ne ke re, haibe, ne buisantse o le mole. Ke ra gore o batla le benten. Nna ke kotsi. Ke bosula nna. Ke slega ka mo ka botshwaneng. Ka nonyana tse smoke tsa sa kgone gore o ka di diretse ke botlhoko. Ke botlhoko.
Mamela mo boyke. I might be 8, ne? But I've got standard big.
I'm going to go to the hospital.